Ukutya kakuhle ube usonga nemali. Xa imali inqabile, kusenokuvakala kunzima ukukhetha ukutya okunempilo. Nanga amacebo okukunceda ukuba wonge imali yothengela usapho lwakho ukutya. Yenza isicwangciso kwangethuba. Cingisisa ngokutya okunempilo onakho ukukufumana. Wandule ukucwangcisa ukuba kuza kutyiwa ntoni kwiveki ezayo. Oku kuza kwenza ukuba uthenge izinto ozidingayo, ungamoshi ukutya. Ukudibanisa iimbotyi, iiertyis, iilentile nesoya ekutyeni kuya kwandisa ukutya okunezakhamzimba esidlweni ngasinye. Zibe zingekho duru kakhulu. Iveki neveki zimisele ukuba nakho ukutya okudibanisa iimbotyi ezizomileyo ezingekho totini, okanye isoya endaweni yenyama ebomvu okanye inyama yenkukhu. Iilentile nesoya ekutyeni zenza ukutya kube nempilo ngaphandle kokunyusa ixabiso lokuthenga. Iveki ngeveki lungiselela ukupheka ukutya okuneembotyi nesoya kunokupheka inyama yenkomo nenyama yenkukhu. Iimbotyi nesoya zingaphekwa zidityaniswe nenyama yenkomo okanye eyenkukhu. Oku kwenza ukutya kube nempilo ngokuthe chatha, kwehlisa amafutha, kwandise izintlakantlakiso. Yaye oku kuthoba ixabiso lokuthenga ukutya kwesidlo ngasinye. Sela amanzi acocekileyo, angenabungozi, endaweni yokusela iziselo ezineswekile xa unxaniwe. Abantu abaninzi kufuneka basele iglasi ezintandathu ukuya kwezisibhozo zamanzi yonke imihla ukuze bahlale besempilweni. Ukutya okungaqholwanga kakhulu efactory akukho duru kakhulu kuba akufakwa ezitotini nasezibhokisini okanye iipakethe eziduru. Ngesiqhelo, ukutya okungenaziqholo, okufresh, kunempilo bhetele kunokwenziwe izinto ezininzi ngeziqholo. Ukukhetha imifuno neziqhamo ezikhoyo ngelo xesha lonyaka kwenza ukwazi ukutya ukutya okukhusela umzimba ube ukuthenge ngexabiso eliphantsi. Iimengo neepesika azikho duru ehlotyeni kuba lixesha apho zibaninzi khona enyakeni. Ama-apile nee-nachis zininzi ebusika. Kuhle ukuba sithande ukutya zona ngelo xesha lonyaka. Iziqhamo ezivuthwe kakhulu zingaphekwa, zicujwe, zidityaniswe epapeni yakusasa okanye i-cereal ukongeza i-vitamin nobuswiti bendalo kwisidlo sakusasa. Ukutya okungumbeko kungadityaniswa nemifuno kwenziwe isuphu emnandi enempilo enokuba sisidlo sosuku olulandelayo. Xa ulungiselela ukupheka ukutya okumnandi, qala ngokupheka itswele elinqunqiweyo ulifrayishe kwintwana yeoyile eyenziwe ngemifuno eyanele nje ukuqaba umphantsi wepani okanye imbiza. Le yindlela engabizi imali ininzi yokongeza ubumnandi kwisuphu nokunye ukutya okunambithekayo, ibe ke incasa isongeza ukuba sikonwabele ukutya. Ngoko ke, xa uzama uqoqosho lwemali yokuthenga ukutya, yonwabela ukutya okunempilo okuncinane kunokuthenga ukutya okuninzi okungenampilo nokunezakhamzimba ezimbalwa. Ukutya okulungileyo kungakushiya wena nosapho lwakho nanelisekile ithuba elide, yaye nikhuselekile nasempilweni.